to the sea where I belong, where the foam kiss my feet, where I can hear the ocean song. Take me to the crashing waves, crashing waves, crashing waves, crashing waves, crashing waves, da 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 da. My naked skin, let the current dance in my hair, let me escape from heartache's din and sink to the depths below, the crashing waves, crashing waves, crashing waves, crashing waves. Da 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 da